Iwa wem ne kele mo no haneze me kwa ba aha me wo mbot orere sam ndeze ya puna ngundi igbo ewo obi akpogwola nno mpandirifu anu hu onyonyo keta igba geji oku e kembi zuka bo nwere pe kesha anya gala ma anwu mane kele lam chukwu okike abia mo nye ekpe hu shi here meme wo ala aketa e kwa hew o kende pilot bia ga bia ga ande beke soro beke shi prevention is better than cure. Get an abro not to an abag, take ya be me ewure la mpishi gbigo nu agboro na otu lazin eba ebe anu se ba me etilage ya mpishi o are la onye ahu ntuni nte hu ga he hu ga mana he nkuga onye oma gi na hu heri ba ga na shobe amana ga hu ge meni na igbashiela mi ya ihu igbo ndere sam okwano imwe na pile ahu enwe wa ala anwere external and internal pile internal ka hu ya ogbaga obara ga na feel ya wa ala imwe ba agboro na otu le ge kwe ge nyo shi ga na shi pe o ga na nelu akwanu hi Estela la o develop ola fu acha ge bo no otu la ebe anu si mana na hempu ga ge nwe ejigbo wound okwe nu shi shi ge nyo shi okwe shi ge jin ajia okwe shi ge du edu ewu enwe no ria ka ere mma ya adu fu oge gi lekwa hemji aka nga o red onions we aya abuo oduru ke ba size we ala mi abuo nda ma he ungugu nkereke bitter kola akuruma chi ala ma akuruma mkpuru anno akpuru anno akuruma suo ya suo suja ya beje ala ma onyosu ti ga ala mi me ya were cup mmiri anno ji shie ya ogbari ya 10 15 minutes oye la doma ya ya juchoyi ododo ga agbara ya half cup nwo ogbulo ga agbara ya half cup nwo anya si ya agbara ya half cup nwo eje bagi ma afo ewala je me nene mejege anotula gi o pa la ha oga igbu gi na oga ifugbu gi ni ewala ge je agbashielo nwe go ria ihon ge ge nu so so ha hu je na mecha gba ya ga hu ga kere kwenti me 0813135901 Fonde nwe kwa na wound eba kuro notu la yo anu simwe na wound as a result of pile. Higi ime na mnionene. Jewe alama akamu potash. Au kwa potash da. Au kwa banasu ya sisiveke. Gawa wala unya wala hololololo. Keri aha. Keri aha wo. Lekwa keha ba. Keha ba ezu wala. Dela miya shie nu mino ku. Shichicha mino ku gama. Shie ya ya bo wuru 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 wuru. God, they got a hymn. Bahu Vepo, who crock on she enough, I got get better, Tony also get way guy me. So alarm sent leave, and I'm here one charm, so I copy guy me. Do you look, Jackie Show to lag it, do you look? Who crock on her neck, co bagging na anu sugi, at run out to lagan, the Vepo from hot water. It's Eli, I come, it's alone also, it's a jaja, way me. So and charm will give me, get to get the ne cookie, ne cookie. Men, I'm young, but I'm kana bo me kwenti shimboro mazage gishi ala anale he meme na ge mboro shimbala gi easter machi gi ewo ehuna ya ne cha he ma go ekwe nga ne ndebe ka anyi aru ndebe ka ori hi zi ori ho fecha fecha wo alada ya wo ya o nda ma meje mo nu ogbo ha mo nu bochi keta keta ori pa na ha ogba nwa 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 pemebe so ji he na agbashi lo onwe go ori ihunna ekwekwala cha ori agbuo gi gidi amakwa na ga acho enyemaka gicho ga eju yo gwe wiri gbe beke nyo cha ga ahu e agbakolo onwe ge nkete nuna anyi nwere ejigbo ogu mpocha na nzacha ga ahu ga hu menstruation oge e kwa gbaji ga ha ma gbafu aga hu mpura obocha no isere mo cha ga hu red karaka ore no ma e kwa ovulation ga fu aga hu ga da na ovulation booster e hu na ya ni da manye ga gbaji ga hu maybe gba iru mana inwe ga postrate issues a kere kwenti mo 0813135901 anyi nwere ezigbo mmana anwu furu ichi ayo maru tani hey ka ukwa keja shi baby ha mara na mi aka gi nwo ya mgba nwanya na mesela gaka amu eji akwa tia ana ukpa iwa de sawa wa hawa do machita shi biare la ngo keke ma